Vito ra mina hi mina Foster Chabalala ku huma kwala a Hatlani Muyexe High School as part of iSchoolAfrica Youth Press Team. Awu ya le minga ka yona kwala wani yi vitaniwa yini?
I project ya Muyexe Art and Craft.
Minga hi byela mavito ya n'wina ku hi n'wina va mani?
Ali Xivambu kwala ka Muyexe. Hi rhanga swilo swo saseka munhu un'wana na un'wanyana wa pfumeleriwa ku hi vhakachela ku ta cheka na ku xava hi xavisela munhu un'wana na un'wanyana.
Chumu ukulukumba ngopfu lowu maku mi karhi mi wu endla laha i ncini.
Hi na leswi hi kumekaku hi va hi swi endla lawana hi pfuxa ndhavuko hi kahlekahle hi team ya xigubu leyi pfuxa vundhavuko kwala tikweni ra ka hina.
Na 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 mama na
unane wakulukumba